Arira nabonye atahoza Nagahinda nabonye atamara Nagikomere nakimye atomora Nukuri Yesu